abantu batwaye amahera ikibonane ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda amahera agatwara kumubwira ngo agarukane ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja nanjye amahera wibaza ko yariwe n'abajya batandatu abonye indongozi ari kwemera kuyasinya kwakira cyana ntakurikirane ngo navuge ko bya bidutabikoze.
Uyu ni umwanya w'amakuru yihuta agezwe ko ari kuvurwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndabaramukije mwese, ndabahaye n'ikaze banywanyi bacu mukunda amakuru y'iganiro, tubandanya kubashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Iwacu TV. Sionda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo igihe cyose turonze amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tubashikiriza uzuba mu ba mbere bashikirwa navyo. Banywanyi bacu tubibutsa ko tuba turi ko turabashikiriza amakuru yihuta, yaba yari kuvurwa mu bijanye na politike, ayari kuvurwa mu kibano, ayari kuvurwa mu bijanye n'agateka kazina muntu, ayavurwa mu bijanye n'umutekano, ndetse n'andi abari kuvurwa cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye, ayahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, yose turayagutunganyiriza tukayagushikiriza ido nido ngakumbonesha kure yacu mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Biba vyonze kuri sabone uba mu ba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Aya makuru yacu twabateguriye, reka tuyatangurire kuri aya yihuta cyane. Umugambwe SNDD FDD wisunganije utikomerekeje. Umugambwe SNDD FDD waragize ikoraniro kuri uyu w'Imana murwa mukuru wa politike igitega. Abenshi mubabikurikiranira hafi bari biteze ko umugambwe usenyuka, ariko umugambwe watangaje ingingo zimwe zimwe zisubiwemo utimanyaguye nk'uko benshi bari babyiteze. Iryo koraniro ryari ririndiriwe cyane n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu Riyatu miye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo baduge ku murwa mukuru wa politike igitega, baba mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ku birometero birenga ijana. Abenshi baritavye ubutumire nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turiki, China na Tanzania. Inyuma y'igisabisho mpuzamadini hamwe n'ijambo ryo kugurura ibikorwa by'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe SNDD FDD bavuye mu ntara baciye bakorana mu ibanga. Inyuma hafi y'isaha Nancy ni Nete Mutoni komiseri ajejwe kumenyesha amakuru yarasomye itangazo ry'ibyavuye muri iyo koraniro. Yatangaje ibitari bice byinshi, ishyirwaho ry'inzego z'umugambwe mu mazoni, ihinyanyurwa ry'inzego mu ntara, ishyirwaho ry'inzego zijejwe, ishyirwa mu ngiro ry'amaprogarama ibikorwa by'abahoze ku rugamba rw'uwo wahoze ari umurwi w'abaroberi b'abahutu. Reverienne Ndikuriyo yongewe ikiringo cy'inyempore nyinicyubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Abitavye ikoraniro batoye umunyamabanga mukuru w'umugambwe, umunyamabanga Reverienne Ndikuriyo niwe yatowe, niko Nancy Ninete Mutoni yatangaje mwisegenya y'imvura. Muri iryo koraniro urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EARA yarasubirijwe mu kibanza cy'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Joseph Ntakarutimana umututsi aturuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yasubirijwe n'icegera cya kabiri cy'urongoye inama nshingamateka Siriyake Nshimirimana uwundi mututsi aturuka mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu. Ururimi kavukire rwashizwe hejuru, harafashwe ingingo kuri uyu w'Imana igitega ko ikirundi ururimi kavukire aricyo kizokoreshwa mu manama. Ikirundi guhera ubu ruzoba ururimi ruzokoreshwa mu manama, ibyegeranyo na vyonyene bizokorwa mu rurimi kavukire niko iryo koraniro ryafashe ingingo ikavuga ko ari uguha agaciro ururimi kavukire ubucuti hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu indongozi za CNDD FDD zaragize ico zivuze ku bucuti buri hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cyane cyane u Rwanda umugambwe CNDD FDD usaba u Rwanda gusubiza abikekwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi bahungiye muri icyo gihugu kuva muri 2015 abicanyi bashika 19 b'abarundi bahungiye ku butaka bw'u Rwanda inyuma y'ibitero byakozwe mu Burundi mu kwezi kwa Nyakanga ni bimwe mu byasabwe kugira ngo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri byo mu karere k'ibiyaga binini isubire kuba neza Burundi uwo mugambwe uri ku butegetsi uremeza ko ushima ikigoro ku Rwanda ko kubera kureka impunzi z'abarundi zigataha iwabo ukana rusaba kubandanya muri iyo nzira urwandiko rurangiza ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ry'uwo murwi wahoze wabarwanyi babahutu ruharanura abanyekongo guhagurukira kugira ngo igihugu cyabo riki urwandiko rurangiza ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ry'uwo murwi wahoze ari wabarwanyi babahutu ruhanura abanyekongo guhaguruka kugira ngo igihugu cyabo rikirwe mu kaga umukuru w'igihugu yafashe amasaha abiri mu ijambo ryiwe yahagarutse umwanya munini kubo bakorana barya ibiturire n'abakunzi b'inda indongozi zirya ibiturire zitegerezwa kumenya ko ibihe byahindutse twatowe kugira ngo dukorere abarundi ntitwatowe kugira ngo tubabere amagorwa si ukubiba ibyago duhembwa mu mafaranga y'umutangakore ariko mukamutegeka kuba ha ibiturire kugira ngo umutunganirize niko abo bategetsi bagirijwe na ndayishimiye akabita inkozi z'ikibi ingingo z'umutekano nyinshi zari zafashwe muri iryo koraniro ry'uyu w'Imana kandi nta muntu yararekuriwe numwe kwinjira na telefoni ngendanwa yiwe mu kibanza president ndayishimiye abivuga ni mu mutege yombi
ibintu mwitago continuity do leta umenga sera continuity de personne no igihugu nogwego iyo waruserukira yagikoreye ibidakogwa haje wundi arabishira ku murongo nta gicumura abakozi mugabo zawumva continuity do leta ko rero indongozi za kera zari zarishe nawe bandanya wije ivyo nibibaho kindongozi za kera zari zaravuze ku butare bw'u Burundi budakwiye kuzana amahera mu Burundi ako gakontrakt gategereza kugumaho ngume niba ubutare ako gakontrakt yazakugakura ubutare n'ubwo rwego so bw'umuntu ujya muntu yagurishije igihugu uwuje akigarura iyo mvuze nti rero amakontra yasinwe n'abatariyo tuyatumbereza akamera neza
uwo akaba ari president ndayishimiye kubabwira ko ingingo z'umutekano nyinshi zari zanafashwe muri iryo koraniro ry'uyu w'Imana kandi nta muntu n'umwe yararekuriwe kwinjira na telefoni ngendanwa yiwe mu kibanza cyabereyemo iryo koraniro imbere iryo koraniro umugambwe uri ku butegetsi wari watunganije ibikorane imbere y'iryo koraniro uwo mugambwe uri ku butegetsi wari watunganije igikorane cy'imisitatu musenyeri umukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega yuguruye icyo gikorane yasabye abategetsi baturuka muri CNDD FDD n'abawuserukira gushyira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu banywanyi bacu kandi ngaho duciye dusozera amakuru twari twabateguriye yari ariko aravurwa cyane ngaha mu gihugu c'Uburundi ndakwibutsa ko wipfuza kuzuba wa mbere ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza nga kumbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Iwacu TV cyutegezwe kare nta kindi kare kugufyonda kuri sabone chanque se subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tugushikiriza uzuba mu ba mbere bashikirwa nabyo arandi makuru turiko turabatunganyiriza mu kandi kanya nawo musabwa kuza kutega yompi ibe byiza n'ibyo ndabipfurije.